Ahe, namukena kambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the tech hello, I'm going to ask a man about the Ben Mayengani, the president. So, because of course, at 11th April, as you can see, finish school account, Ben Mayengani, the president, don't finish school, I'm going to go busy, blind. If you want to figure out this post, like, I'm going to Vandara AADP.
Rele ko akeleni ka mwaka tiko
tiko wa le ka nkomo 22B wa the 10 Greater Guyana municipality yindlu endzhaku ka loko va mfumo va nyikele tende hi 2022 va tlhe va hemba va ku va ta nyikela RDP hurra. As you can see kwala so fika hi pfula la swona ku kuna vusweti muti leswi tluliya guys a swona ku na zozo la tlhelo lani then tlhoko na tende se ku ri hi standard xe leswi tandini swa haleni like vo Giyani like in most cases zozo mi kuma ku hi tala ku va hi tirhisa as cash simo swa ku sweswi va kha swi kombisa ku va ku na vusweti swinene so ku hi president as stated la yi kombisini ku the ruling party yi tsandzekini ku va yi va provider a better shelter vo va nyika tende leswi nga rhongo ngopfu timpfulampfula leti mintoni loko kha ti na ku ri tirhi njhani swa swi ri too much guys so we can tell ku mhaka leyi ya recently because loko ni fika ni zoomana ni fike ni vona nkulukumba le ndhaku leyi a nga mbala xikipa xa AADP ma swi vona leyi ni vita ni swona ku oha swa ku mhaka ya recently swa straight so ku busy swinene vi ri ku celeni na foundation as you can see kwalano so mhaka ka hlongiwe nga vulatani congratulations to Ben and president na vandla ra AADP I mean guys swi tsandza ti-party ti va ku ti kha ti ri na funding ku ndla swi swa so so party ya Ben and president of course ayoza yi va na funding from the government mara already na n'wina ma swona ku vele ku ndleka swikulukumba so I mean na ku swimeka hi sense ku let's give him a chance mina na ha tihisa hi tingopfu ra mati mara se swa ti komba guys ku na hi sayiti ra tiyindlu va na power yo va nga kota ku va va kha va provider loko ri swi kha swi tsandza party leyi yi nga na impact guys yi nga na timali hinkwato ku ri vana va nyikela hi proper shelter va va nyikela i tend swi rhongo ngopfu
a ti khale se hi ri swin'we hi nga se hi na 3 years ni lava n'wana ni lava n'wana ni lava n'wana khale ni ri ku rhungeni swi nohuweku maybe namuntlha hi ta va hi karhi mi hola mali ya sasa na n'wina mina na xin'wana ni lava n'wana se ni swi ndlisa ku
yiniara
ni lava n'wana ni lava n'wana mina
nkumu kata n'wana
ya ku lavela mina n'wi ta tshamela ku ni nga kumi n'wana
va ku ba kona hi wena va ku lowa nhloko hi kula nga ta hima n'wana yo
a ni mi ta yi dyondzisa ku tola mika mara ni lava n'wana swa sirhela
tandza nghwava vana
xinghwavo swa yini
swi tekela bako
man right njhanganji n'wina
a nga byi vula wena va nekele yi kulu hinkwavo lava wena toko mukule swin'wana swi pfime xikani
mi ni tiseri n'wina vasati lava masi
ivinimbe hinkwavo la ya ku
ni lava n'wana
n'wana wa yini wa
n'wana wa n'wana swi vula kasi no
nana ndzi ta hamba swa n'wenwen
dali.